ende wan wangiyoga nikise do amanya sayo kete telano emanya kitigo emomiyo kubuvinja ni oppose MCA mamaro emomiyo kubuvinja ni oppose MP mamaro endo chako gero mfangano kana wakelo kata manandara kelo stima kelango ne watiyo gi mbunge manentiere manen wadgi senator Gerald Otieno Kajwa wuoyo kode gotieno odiochieng' odhi e bunge ogo mapambano gotieno wuoyo kode to wakelo dongruok dalaka an mane kaka tiyoga miyo sani abro tiyo gi Ruto chieng' mar Raila abro bedo president abro tiyo gi Raila kawuono nyocha kanyocha Uhuru en president uneno kadhi Uhuru mwakelo district ka gimodhi kolo kuom Ruto ade mang'eyo ni Nyasaye e thuolo masani jodongo gi manyalo kudho negi matin ubro neno kendo akwayo ni ka jatelo bro yudo thuolo mar biro ka urwake wigru mar rwako president mar Kenya e pinyo ka nikech nitiere gik mang'eny ma president bro kelo atieko ne kanisa manyocha luk nitiere ano kajaweyo ka kanisa nono nikech ang'eyo ni un gilit e kanisa kanyo ase consult eto kete tra ase consult gi pastor e kanisa kanyo abro weye siling 10,000 jodongo wachune asetieko uso nitiere wach moro wachuna asetieko e agulu mar dala manyocha naseore pesa kendo through osiepna engineer Odera kanyo bende abro chako mede siling 10,000 mondo une gimunyalo timo godo e thuolo masani ka udhi mbele to nikech kawuono wan gi mheshimiwa Kajwa ikonya kendo sani iwinjo ndege miwacho cha akata janyorora nawuok gonyuma kawuono en Kajwang' gi Tor. Konya jogi dola. Konya jogi dola. Kupo ni orem kamoro, inga musip na inga watima. Kaka wanyalo tudore. To wani gi mwatimu kawono, watime lo Kajwang'. Kana abiro ka, itire ya dewa moro, biye mtie ya dewa mana abiro go, ma ibe fula fula nyingi mundi nyisgi ni akanye kaeto mondo wachiw thuolo mondo josiasa koro kaw pak
okweuru gi nyingi luonga ni Joseph Otino Wino awuod Waware odak loka kocha Wendo akapito mulu pundu make no wadwa kobire liela gona jodala mosuru atiyo gi mako wacho ni Oje gi kera ti ofis kera Nairobi.
Ero kamano, nitiere machelo mane walu uwuotho go, eno bro chiwo mos mane wabiro godo maro wadwa Silas. Sani, kakoro iloso ndara, nyaka wa recognize ni sirikal umiwa pesa mwaloso godo ndara. Eno wago ero kamano ne engineer Odera kuom tich matek mosebet kotiyo kofuatilia wach pesano. Ndara ni bro ger nikech an kuma ng'eyo adwa ni oger mapiny ni otieki oket lam kaeto chak oket gorofa machielo bende iketo lam ma ka idhi romo gi ng'ama ok idwar tikale gorofa mapiny ng'ama ok idwar to kale gorofa mamalo mane kaka odwa gero Mfangano. Mfangano ni ibro gera dua. Miyo kikuluor kapod wantiere wangima. Kikuluor. Nikech kata pi wan godo ka, pi bende wabro kete wigot ka. Ma dala ka dala nigi fridge. Ma pi timango, pi donje. Gokinyi, chaye makungu biro. Yao chaye. Imano. Basi, koro ka pibi jo bangi.
Mheshimiwa utajua maana kaka wadu wake ropeni.
Okwa bitu. Miyo miuru kulo kich makoro tiore magnara. Kik ngur chak bede ni kecha winyo ni jomoko ngur ni aruyo madunga enya. Miuru ni winyo yare 30 meters. Maka idaki tiyo kaka adoyo nyongombe muda kitiyo cha ini brodari. Tuani mwondo miyo yare oyare maber. Feri yobiro. Sane wangi feri mwatiyo godo kino makonyo wa kino se konyo wa kumigni mangani. Mar owadwa sami wakiaga en podobro tiyo kode. Mar sirikal endo se jack ger embe wabro mna tiyo kode. Mfangano ka madwani esaka sa nitiere feri ma aka katira loka nugima akuju kabiro ka. Esa kasa. Nikechiki di dala gimweshe mewa kajua eni uok kamba nicho pendara okakal dakika deki kapoke yudo mtoka. Wambende waduwaro ni okubikalo dakika chiel okubikalo saa chiel kao kiyudu tulu midigo odo loka kucho. Mane kaka wadu wakero kwenye. Girute mano mi. Nitie pesa moro mwaji ni uduwa medo. Lufa Beach. Kwa mpesa mara jodala cha, toko wade Lufa Beach, mara kanisa. Mano bende ber mara bende ni itio, ilo kamano Joseph. Atieko, kadu kwero kamano ne kanisa, kadu kwero kamano ne kaochwa, kendo jodala wa, kendo wedina, kadu kwero kamano ne jotendwa, majo siyasa iru kamano umbiro. Mondo mi uyuago. Amos ne inka, anakia ni koro sani inango, nye ni yiro bende biro machigni ka, koro chal hagi minyiso hagi moro to unge wach. Angna wege kanyo. Jedungu piata. Just 1 minute. Bede. Adwa parununea, kuneno kati yoki jodongo, ikupani gifu. Ubeki kupar ni ambendi afu. Okoka ingiduol malich. Ingiduol mane momeyo wabro dhi kodgi nyaka ir president. Umuneno kipede. Kwa wacho weche mag sopa. Ingiduol loko ni mago jo UDA, mago jodonga H, jodongo kingiyo gimalungu, okin jodonga H. They have fought for this region. And they will continue to fight for this region. And I expect each one of you to show them respect that they deserve. Akwayu ngato kangato, miuru jogi luor magi isa uwinjo recording. Because what they're doing is not for themselves. Uneno kakalug utiyo. Makoro wewa kumo wewa. En manye enija kom maru Mfangano Development Forum. Gimedu konyowa. Tukendo adwaro ni ei soba mangema. Wamigi luor kik wabed ni wayanyo yodong. Mane gima bro konyo. Awa yogi kanyo ni sae mundo gwedu.
Ero kamano ne Dr. Mark Matunga. Kwa chupu kumwa chupe no, vision gikwenji wacho giteka ni pokuwa ngini gini chupi.